Madume ke a dumedisa ka lena la morena Jesu ke re dumelang dumelang and welcome to Mogadi Channel. Ka re Mogadi Channel re tlo ithuta tjatji ka letjatji ebile re tlo bulega mahlo. Ska wa ya kgole batamela ke rile o ska ya kgole o dule kgausi gobane ke tje dintšhintšhintšhintši tše di leng gona ka re Mogadi Channel re tlo ithuta. Mamotlhale moporofeta o gona o a di beya ditaba thui gore kereke ya Shembe ditaba di tloeng, ditaba di gona ka lena. Bana ba bolailwe, bana ba ntšhitšwe diphatse, bana ba fedile ka kereke ye. Wa di bolela gore le tla ikarabela mme nako ke yona ye gore diphiri di tšwe. Mme wa di tlhatša diphiri ka moka tše di diregang kara dikereke tše tše tshwanang le tša ga Shembe. Ebile o re yena ga se a ithome ebile o sa tlo bolela. Ba e leng gore ba tlhabega, ba e leng gore ba kwa botlhoko, ba e leng gore ba phagama ebile bona ba nyaka go itsweletsa gore ba be kgatlhanong le ena, ba tsebe gore ba ka se obešwe wa tuka gobane wo mollo o a se obešwe ke ena Zukiswa, o bešitšwe ke Modimo ka sebele. Gomme whoever o e leng gore o tlo ema goba a nyake go lwa kgatlhanong le ena o tla ba a lwa le Modimo ka sebele gobane ena ga a tšhabe motho, o tšhaba Modimo yo a mo romileng. Modimo yo a kgonang go fediša nama a ba a fediše le moya. Ga a tšhabe motho wa nama le madi wa lefase le o e leng gore bophelo bja gagwe le yena bo dependile go Modimo. Jwale o a di tlhatša Zukiswa moporofeta gore Modimo o reng ka kereke ye, Modimo o reng ka maphelo a bana ba e leng gore ba timelela ka gare ga naga, ba timelela ka gare go KZN, bana ba timelela le ka kerekeng bana ba ya balwa. Ditopo di humanegile, di a humanega tšatši ka letšatši dinageng mo ba phelang gona, mo o humanang bana ba bolailwe ka setlhogo, madi a ntšhitšwe mmeleng, ditho di ntšhitšwe mmeleng, di ba di ya kae ditho tšeo. Mme wa netefatša gore kereke ye e na le seabe se segolo ka tšeo di diragalang ka gare ga lefase leo, ka gare ga naga eo. Mme o eme ebile o eme a sa tšhikinyege go tlo bolela nnete ye e nyakang ke Modimo, yeo Modimo a mo romileng yona. Gomme o sa tlo ema, ba tlo tlhabegang ba sa tlo tlhabega ba dule botse bana ba maoto gobane ke gona diphiri di santšane di tlo tswa. Ke rile go wena dula kgauswi o nabe maoto gobane ditaba tsona e sale tše dintšhi, ke gona di sa tlo senoga, ke gona kutullo e thoma, ke gona diphiri di santšane di tlo tswa. Ba swang ba santšane ba tlo swa, o se šute gobane di sa tla ka mokotla. Re tlo ithuta ka rona Mogadi Channel. Ska lebala go subscribe gore ge di tsena o di humane di santsane di fiša di tswa mollong go beng ba tsona. Mme se se Zukiswa ena re tlo mo tlogela a thatologe ka video ya gage mme a tlhaloše seo Modimo a mmoditšeng sona ene gomme o santšane a tlo se fetiša. Go le jwang, go le jwang, o ratang o sa rate, mme molaetša wa Modimo ona o tlo fihla go bao ba tshwanetseng. A re thaetse be re ko gore na o di rola a reng.
And to know that there could be implications for your utterances. Sabona we survivor lang. Read my lips. Obulala ngenkemba uzobulawa ngenkemba. Does that statement make you wanna go to jail? Is that the statement ekufanele usifele? Yes. Ucabanga ukuthi how does it feel kuNkulunkulu ebona igazi ley'ngane ezibulawa zonke iy'nsuku? Nina gazi, you got no shame. Kunokuthi uhlale phansi uzibuze ukuthi iy'ngane zibulawa yini in our community. Why is it that isonto lasekuphakameni ilona lodwa elinogogo abawu-2000 namadoda awu-900 ney'ngane eziwu-450 uzibuze ukuthi yindaba? Hambe yokwenza imaths yenatality ukuthi how it's supposed to go. What's the average? Abantu base police station bayazi ukuthi a lot of iy'ngane that ezibulewe zatholakala zisikwa ama-body parts izinto ziwu-2-4 izangoma nezinyanga ezibaxile nabantu basekuphakameni bayazi e-police station. Mina I do my research siswam or butwam maxa uzongisabisa mina ngisabi lutho kuxoxela inkosi uJesu Kristu yafa yashona khona esihogweni yathatha ukhiyayo esihogo yawudedele yathi nangu ngininikeza i-authority over them ukufa nje lo ucabanga ukuthi ngaye ejele apostle Paul wabhala 50% of the Old Testament esejele that doesn't that akungistressi ndawo. Lithi iBhayibheli kuRevelations nina niyoba so offended by the truth that lot base beqedile ukuwitness ama two witnesses athembekile kaNkuluNkulu. Niwabulale and leave them on the street lying there for 3 days. One is celebrate ukuthi nibabulele nina nzalwane yezinyoka. Uthi uNkulunkulu, but after 3 days ngabavusa. Ngenxa sizodlala lana, asizile thina ukuzodlala lana, thina size lana ukuzolanda ama hostages. Uma ngithi esihogweni igazi liyaphuzwa, I am not talking about mhlambe igazi elidonethwe, ngikhulunywa ngomuntu ohlinziwe hli lakhishwa igazi lakhe wathiwa. Have you ever seen the gruesome murders ezenzekayo? Kuthiwe kusolakala umuntu wakini ukuthi wabulawa, washawa ngento la kwakhishwa igazi, utholakale umzimba wakhe usudrainiwe. Izinto mina engikhuluma ngazo lana sisi wami. Ezonini ezifana nawe nababulala abafana nawe vele zi-implicate ijele nokubulawa, and I am ready for either way, but no one takes my life away from me. I will surrender it once inkosi uJesu Christ is done nomsebenzi wakhe wokushema izindlela zenzo bomnyama, and I'm going to be here speaking. Take your uyazi na ukuthi nawe you will never do that, ngoba niyazi ukuthi that day you do that uNkulunkulu will shame you and open up wonke amaqiniso. But ingane idlwe ngulawo laphana nizama ukuthola amandla, but ingane nini izishisayo nenze izinsizi ngazo nizama ukuthola amandla. About imizana eniyithathayo niyipheke nidle nithi healing nina. Don't get me started. Mina ngisabi lutho, mina ngisaba uNkulunkulu okwazi ukufaka umphefumulo womuntu nomuntu esihogweni angamkhiphi, anyuse i-temperature kushise. Utterance is my food. Children are dead. Sikhuluma indaba ukuthi children in numbers every day are being killed and are being raped under 2 years old. They are being trafficked. They are being sold. All you care about is legal implications for my utterances. Ngiqhela kakubi wena. Wena you don't know God wena. UThixo akunikeze imileage. UThixo akwandisele insuku zakho ukwenzela ukuthi mhla esenza leya expose ezovele ezindabeni soon inamagama abantu ukuthi ingane bazenzani, abantu abahacke ingane ngocele mabakhatha ama body parts, abantu abathatha ama private parts ezingane, abantu abakhipha amehlo ezingane abafuna ukubona ngawe in the spirit, abasonta ekuphakameni inkosi kugcine until such time. In Jesus' name we pray. Amen. And maybe uma inkosi inomusa ngoba konke kungowayo, he is the only one, the beginning and the end, the alpha and the omega, akwenzela umusa uthi come to salvation, because if you don't kuzofanele ukugcina uze ububone ububi bale miphefumulo ebulawa kabuhlungu. Ngoba igazi labo uSathane requires it, and abazali bazo benze ibashade noSathane over igazi leyingane zabo. And when you think I'm scared of going to jail, kodwa vele nina nimazi ukuthi inkosi uJesu Christ wavuka. Inkosi uJesu Christ akakusabanga ukufa. Most of us or abantwana bakaThixo, they've been burned alive. UDaniel, it was not yazi niyathanda ukuyiglorify niyenze ibenhle. He was in the fire hot, babeqonda ukumbulala literally. UDaniel was in the den of lions. Hamba uyofunda iHolocaust yaseGermany. Black people bangena emadini webhubesi, abaphumanga, baphuma belungu kuphela. Black people bangena emlilweni basha in real terms until that place was smelling for years after that. Namanje no one stays in that place because kwashiswa abantu for generations on end. Beshela ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu, basocabanga ukuthi nizosabisa mina ngokuthi legal implications Tata ama legal implications wakho investigate ukuthi how many children are disappearing in South Africa and why. When you are done, you can come to me. I'll ask sizoya enkosini isirilizela ama files of the names and the people and the histories and how many exactly and why and when. Wenzela ukuthi ubheme ukholo neyisa kakhulu mina funda ukumhlonipha uNkulunkulu. I know to you I look down like a sick person. Kukwena ukuthi wenza njani. Murderers are murderers. Ababulali ngababulali noma ngababulali izingane zabo nabangababulali noma babulaleleni bangababulali bambi phambi kaNkulunkulu. Isono ukubulala isono, umvuzo wesono ukufa. And unfortunately iNkosi uJesu Kristu sazonivusa iniyise echibini lomlilo forever. And may God give you the mileage that you deserve.
Le tlogale mokwele mo profeta o di beile ibile a sa tshoge selo, o di beile ibile a sa tshikinyege, a sa re mang o tla reng, o di beile gore go kwagale gore KZN Shembe Church le ya amega mahung a masea a bolaiwang ka setlhogo ka gare go KZN, go tswa le go tsena ka gare KZN, batho ba ya gwa tšatši ka tšatši, masea a bolaiwa a gonyiwa matlho a dirwa tšela le tšela. Le a tseba ditaba tše ka moka, mme o bolela a sa buele morago o re kere Modimo o re ke lefe ditaba tša lena. Le tuka le sa tukeng nnete yona le tlo e tseba mamotlhale moporofeta wa e fetiša. Re mo kwele gore na o di beile ka mokgwa mang. O seke wa shuta tlhe ke rile re tlo ithuta ka gare ga lenaneo le, mme re tlo bulega le ona mahlo. O seka fetwa ka lenaneo le latelang, di subscribe gore ge di tsena o di humane ka nako di sa fiša, mme o tsebe go ithuta. O seka lebala gore arolela le magageno le bona ba di humane ditaba tše, mme ba kgone go golega. Nako ke yona e ya Modimo ya revelation e fitlhile. A re thetsebe re tlo dikwa ka moka. A re kopana gape nakong ya latelang. Shala gabotse.